bakunzi banje, bakunzi ba Jeune TV, bakunzi bo kumeta urutundi, bakunzi bo kumenya guteka, bakunzi bo gufungura neza mutazimbwe. Ndabaramukije rero aho mutubereye hose ku mpande zine z'isi. Nibaza ko muri bazima abagwaye na Imana babe hafi. Ku batanzi kuri bashasha nitwa Madamu Janine, kandi bashasha ndabahamagarira gukora subscribe, ndabibahamagarire ntarabyibagira, nkunda kubyibagira. Mwese rero bashasha n'abasangwa ndabaramukije, ndabahaye yambu, ndabayambiriye mwese, ndabakunda cyane, murabizi namwe murankunda, murabinyereka. Cyituma rero ndabifuriza amahoro Imana mutumbereye hose. Nuko rero no munsi ngira ndabishure bise ibibazo bya benshi, narababwiye nkuko kunda kubivuga, nkunda gusubiza abantu abasabye, nk'ubu musabye ikintu muri abantu 10, abandi bagasaba ari 20, umva abo ba 20 nibo nshambanza ba 20 ubusabe bwa benshi. Ikintu rero ngira ndabashikane ko ngira ndabigishe, mwakisabye muri benshi, eko no munsi rero ndabazana igisubizo. Abo ni bande ba bantu bagwaye amasununu? Hari abita amasununu, hari ababita intongangira. Eko numunsi rero ndabazaniye inyishu. Uti ibyo bintu rero nibihe, karibu ndabereke ibyo ngibikoresha mw'abantu mwasabye ko nubarangira umuti uheza isununu arizo ntongangira. Twaduhehere tuza ahantu ugasanga turasongoye, hari ababifise mu nzosi nabonye ukabigira mu nzosi, hari ababifise ngaha mu maso, kenshi bikunda kuza ngaha nabonye, kenshi ziza ngaha n'izosi ukuu. Kandi burya zigiye ziterwa na byinshi, hariho iziterwa n'amavuta, hari iziterwa n'indwara, ngira ngo ugasanga niko wavutse. Ego ariko rero ariko wavutse nta mahirwe menshi ufise, ari ntiwangira wavukanye kuvuka ivuka ugasanga urazifise, aya masununu ugasanga warayavukanye, amahirwe si menshi yo kuzikira burundu. Ego umugabo wapfupfa haza, ariko ari amasununu wavukanye nta mahirwe menshi, ariko mu kwizera byose birashoboka, wizere Imana kumbure birashoboka. Mvuga ya masununu yaje utazi icavuye ko kupfukiri muto ntaya wari ufise, uyabonye ukuze utazi icyo yavuye ko, ugasanga atanga kuza agasununu gatoya gahere gatoya, ukabona akaguma gasongora gasongora gasongora, urya amasununu usanga asongoye n'utuminga turashinze umenga n'uduhwa tuza ku mubiri tukamatako. Hari amasununu nabonye yirabura rero atandukanye nk'uwo nabonye, afise amasununu twirabura, ukuntu twirabura ku mubiri ugasanga turaguhinduye, turakudeforomye, kwere narabyiboneye. Abo rero nabazaniye inyishu, eko hari n'amasununu uko yaje kose ariko arawe wavukanye, urumva iyo ni ingabire y'Imana. Abakunzi banje, hari igihe Imana iguha akantu nyine ikaguha agakado kugira ngo nyene eko karibu ndabere kito ngiye gukoresha cyane narabuze niki arowe rero ngiyi igikakarubamba, ngira ngo arowe ngiyi murayibona, ndafise indimu, ndafise tungurusumu, ndafise n'umunyu wa gikukuru, ndafise n'amavuta ya olive oil. Bakunzi banje, aricyo gituma ndabahamagara kuba mufise amavuta ya olive oil, amavuta ya elayo, ubugira ingenzi cyane mu bintu byose, nk'ibintu byose, imiti yose ibaho mwabonye kenshi ukoresha ni gake, ibintu byose udakoresha olive oil, nk'ibintu nka byose, yaba imiti, yaba ibiki, yaba ibyo gufungura, ibintu nka byose olive oil. Nicyo gituma mpamagara abakunzi banje bose aho muri n'abashasha, mubwiye kuri Jeune TV uno munsi olive oil ni ingenzi cyane, haba mu gufungura, haba ibintu byose olive oil. Bakunze banje ndabahamagara kuyigura. Nuko rero aha rero ngibyo ngikoresha: ikakarubamba, tungurusumu, indimu, ikukuru n'amavuta ya olive. Ubu rero ntangurire kuri iki yarowe, ndabereke nkore ko yamuha ku makote n'amakote. ku mpande n'impande aya mahwa n'imabara songo yuravye nabara gucumita comme ça aha ubu rero twagiye mu gikoni twagiye mu gikoni ndabere kinyene bigenda karebo tugende mu gikoni tubanze tugitunganye mbanze ndacotse ndagicishe kumbabura nkene yamazi yacho nashobora kuvamo rero ntagize reka manda nje kucotsa kumbabura ndagaruka ndabereka twagiye mu gikoni tubise mbabura yaka mwabibonye kandi umazi ko aro irura nakayungirwa warahevye canke ugacukoza neza na omo ukagira isuku gose kubera aro irarura cyane burya kurusha umubirizi ukazoyisha ukayungira ukenera kotsa ko mukeke canke inyama ntuzojya uzosanga zirura rero rifoko akayungiro kagene wivyo utayikenera mukotsa inyama kubera icoshira ko cyose kirarura reka rero ndakibabure gucya no kubabura yarawe ndayibabure ufise umutoto woyotsamo ibujumbura imitoto iragoye ufise umutoto kujya utsikizira nkugwa murabizi urashora kotsamo ugafata amababi y'umutoto ugahambira indani ukaboha na ya migozi y'igitoki sinzi ko mubibona hama ukacotse ariko sinabuze amahigwe yo kuronka iyo mitoto y'igitoki nicyo gituma nshyira kukayungira nkeneye amazi yarowe sishaka ko kizigira murabyumva nicyo gituma nshyize kukayungira ugahinduka izuku cyako camaze gusha umaze gufata gutyo ukabona kiravunika kiba cahiye tukeneye kirabe bana tukeneye kugisha tukeneye kirabe kugira ngo amazi arimo ashore kuvamo twaje gucotsa reka rero tugende usubira hamwe twari turi gutegura wa muti mwakibonye rero cya yaro yanje kamaze kujya kumunyota ndayironga bisa kabase ngaha ndayironge kugira ngo yaminyota ipfeko ikiba gishushe bakunzi banje yego ndakironge neza ko nta micafu nkeneye ibintu bisaba isuku bakunzi banje usigaye n'imicafu n'ibyo uvamo oya wara parero yarambanze nkahanye yarambanze nkahanye ntushira mukayungiro akayungiro ubucu gaheba ujya kirarura cyane kirarura arawirarura gose biteye ubwoba irarura gose biteye ubwoba ukeneye umutobe warowe urabona ndashushe bakunze banje ugakanya neza wa mwerasi w'indani burya niwo uba wahiye niwo tuba dushaka ubuntu wa mwerasi w'indani yarowe n'uri kuravamo kubera ushyira muri blender ukabibrendinga ariko blender amazi ko bisaba gushiramo amazi vitamine bivuyemo nta mazi bisaba bisaba ibintu natirere bitari diriwe bisaba ko biba ari no diriwe atakina na kimwe cy'amazi udiriwa oya ko na wamwe rasi wacye nicyo gituma rero muri blender muto bishiramo mukora gutya ndababwiye ukacotsa ni antibiotiki ikomeye cyane bakunzi banje arabo ni antibiotiki ikomeye cyane ubona ko wamutobe ndawurose nibi nashaka muraho ubona ko wamutobe waje ubona wamwirasi waje yamazi yaro yaje niyo nayo nkeneye muri blender burya saba kushiramo amazi nta mazi nshaka nshaka ibintu natirere birakwiye rero bivanye na nibyo ukeneye ushaka kugira bibiri bivanye intongangiro ufise canke isununu ufise aho ziri wara cyo nari nkeneye nibi rero nibi nashaka yego oh abone arero kena piremo tungurusumu iba ihiri natirere kandi tungurusumu y'ikirundi ndabahamagara koresha ibintu natirere by'ikirundi ushaka uwo bishira mu kamashini ukabisi ariko wapi katubikoresha uko niho sawa akayungiro ntawe utagafise bakunzi banje akayungiro karasanzwe nta muntu atagafise aka karape nta muntu utagafise cyo nari nkeneye nibi rero murabibona ndimo nayo ndakenera kiko kimwe c'indimu nico nkenera kiko kimwe kimwe c'indimu nico nkenera indimu yanjye irimo amazi murayibona kiko kimwe c'indimu ngiki indimu bakunze banje indimu ikora ibintu byinshi indimu irimo vitamine C indimu burya yongera umubiri ubudahangarwa kandi ituma umubiri usubira kugira ireme cyo gituma ndabikombiniye hamwe byose ndabishyize hamwe nshiremo rero na olive agace k'akayiko njya olive nayo bakunze banje olive burya n'umuti n'umuti ukomeye haba kuyarya haba ibi bintu mubaza ngo biroroshe mubibona imenga ni amazi tungurusumu arowe indimu hoho burya ubinyoye ibinye basha gusa n'ubunyoye rikere gikukuru nayo rero kunja shiramo akayiko akayiko kuroje nayo iba yifitiye akamezi rete akayiko kamwe mwabonye ko bikubira bigi kuko urifise imbaraga mwabibonye ikirabira mwabonye ko kuko urifise imbaraga wane kuko ikirabira mwabibonye abonye ingene biriko birabira uwo ni uwo muti rero gikukuru mwabonye ingene bihinduye irangi kapanga yo kuba gikukuru bivangane neza gituma uronda gikukuru originale iseye areho curindira iminota itanu ukabishira ngaha bigatuza kugira ngo bibanze ya 5 minute yaheze rero naje gutegura intoki zanje neza nakarabye kankora kagapa ngaha hageze aho nisigarira aho rero sinzi aho ufise aya masununa hariho aya mazi aya mazi si amazi burya ubu n'umuti aya si amazi uhagaze aho nuwo binywa cyo nababwire rero dusipoze ko kadufate ko inkovu ziri nga usiga ko uku mubona ari amazi ariko ubona indimu olive gikukuru tungurusumu arowe ugacusiga ko ukanongererezwa kamera nk'umasa hamwe wumva ko bya bintu ngani piripiri ukagira uko kunzi banje inko amba isunu niringa ukamasa ukayimasa kumakote namakote kumpande n'impande utayibabarira kujya kwa massage ukayimasa neza nacho bingira naho uri niki nacho bigira kubera cyatuma ibintu bivura birakaze ukagira uko nacho bingira kubera nje ntanongangira ngira ko ndabireke ngene wugira urumva bintu birakaze ndumva ubujyajyate ndumva umengane piripiri ukamengane piripiri ndikwa ndashiramo nimwumva bibabye bukebuke muzo kwihangana birababa pe ukagira uko rero ukamasa utababarira kuriya utayibabaririye sununu yawe yo ntangangira yakujengereje ukayimasa uku utayibabarira ukamasa nyene kujya nyene kugira ngo umuti winjire ndane kugira ngo umuti winjire ndane mu mubiri winjire nyene aho ari ntongangira winjire ukagira ku mpande n'impande kugira ngo ishore koroha dusanga yikuye ko canke yonge yego tungurusumu hajya none tungurusumu kandi abwe akamara ka tungurusumu tungurusumu ntimuzi ko iyo ufise ikintu cakuriye ukumva ububabare budasanzwe tungurusumu kujya hano mutukomeye cyane ni antibiotiki ikomeye cyane iyo ufise ikintu cakuriye cyangwa ukumva ikintu cagushikuye sinzi icyo ari cyo ugacyo fata tungurusumu mutobe wa tungurusumu ugaca wisiga aho hantu ububabare buca buhera kandi ntigisubira ntikirenga ngaho bya murabizi cyane naho hoba igihute ushitse ko tungurusumu ntikirenga aho yego rero ibintu byisiga izo ntongangira cy'amasununu icambere ho gukura ntizisubira zica zihagarara aho nyene hama ukazivura kubera amasununu arakura bambwiye ngo amasununu arakura atangura duto duto gasanga byarabaye binini rero umenye ko ugize ibi bintu icambere na mbere ho uruvange rw'ibi bintu amasununu ahagarara aho nyene asubira gukura hama akacakira usanga katanguye kununu kunyunyuka bakunzi banje ukoze ibi bintu neze kwenda kubwiye ukabikora nawe ubikora iminsi yose ntacyo bitwaye ibi bintu ntacyo byica arowe ntacyo yica tungurusumu ntacyo yica olive mana ni ibintu natikada ntacyo byica gikukuru barayinywa barayiteka gikukuru maze ko ari ingenzi cyane barayinywa mu mazi barayisiga gikukuru barayiteka mu byo kurya ni umunyu mwiza cyane atangaruka ugira isigura ko rero ibi bintu atana kimwe bishobora kugira naho byisiga iminsi yose kandi bakunze banje mugira ishaka ukabyisiga umunsi umwe ukavuga ngo zirahera wapi bisaba gushira ku mwete kandi urumva uko uzobikora uzobona kagenda kanyunyuka bukebuke uranze ko amasununu hari iz'ibyibushe nabonye umuntu ukora afite iz'ibyibushe izotangura iripfunya ubone kipfunye buke ubone kabaye gatoya kanyunyutse ubone nta maraso kagifise mu nyuma wuzo gashikuruka kureko cyane kikure koko nyene cyane ko nyene kikureko uzobona ko urumva iyo sununu yawe izoti nguvu izoba gifise inguvu izokiba ntoya igendera nyunyuka bukebuke inyunyuka bukebuke igabanuka bukebuke wumve nta n'amaraso akirimo hanyuma ikire uyishikure cyangwa nyene yikureko soko none muzobigira uko ndabibabwiye rero abakunzi banje abakunzi ba muhasabye ibi bintu muri benshi cyane mubikore uko ndababwiye muzobona impinduka hanyuma ramaheje kuvyisiga ha naho mwobirana na ntangora bibiri ntacho byica naho mwobirarana ukavyisiga neza ukareka bikumuka ukabirarana ntacho bitwaye canke ukarindira imita 20 urumva imita 20 hanyuma ukoga hamugacuraza ko utuvuta ucuraza ko utuvuta kugira ngo yorohe isono yawe yorohe eko amburaza kamavuta y'inka niba uraza kamavuta ya vaseline originale bivana na wewe icufise muri ibyo naho usika kamavuta ya erayo naco bitwaye eko kubera erayo burya yongera budahangwa kandi irinda umubiri wacu urumva olive irasana irasana kandi irema uwundi mubiri gushasha suko none nuko arenda bakunda cyane kincho cigwa rera cuno munsi netera ko muvyumvise abantu bagwaye bayita intongangira babita amasununu sinzi beshe nawo nyabandika amasununu mukore ibintu bakunze banje muzobona impinduka mubikore kenshi gashoboka naho bikora gatatu mu ndwi naho bikora imisi yose riko byiza mubikora mu njoro mugiye kuryama buryo ibintu bikora mu njoro umuti wose ukikora mu njoro naho ushaka bakunze banje ibintu ngo birarana ntacho byica uzobona mpinduka uzobona yasunu yawe ntuzo mihiyo yagiye itanguye kuziruma buke mpakigende nuko renda bakunda cyane ashacare nabahamagariye gukongora subscribe muhoreshe ya like na comment kanda kunzogera kugira ngo video zanje ndabashikanako muzoronke notification muzobone notification ibabwira ati kwa Jeanne TV barashize ko video mutiriwe muraruha ama mubisangize nabandi kugira ngo ubumenye ntimubwihererane naye video mwayikunze gira like ama basangwa na mukoreshe ya like na comment jamwe commentere mumbarire nabandi mwese mwansabye ibintu ndi kukipi n'ukuri nzowe bashikana ko vuba cyane mujye mu commentere mumbarire hi video muyibonye gute nuko arenda bakunda cyane muri rusange ibintu rero mwo bikoresha haba mu maso haba mu nzosi bishitsiko haba no kumaguru ahantu hose ifise isununu urabisiga ko nta kibazo kandi nta ngaruka ushaka wo birarana canke ukabyoga cyose gutuvuta ari vaseline ari amavuta y'inka ari olive icuvise muri ibyo ndabakunda cyane rero abizokunda muzoshinge ntahe mushingire ntahe nabandi urya bakunzi banje iyo kintu kigukoreye uraje muri commentaire abona bwi ibintu bikabakorera cyangwa muri commentaire mushingire ntabandi ati ibintu byarakoze aho bitakoze nabo muvuge urya imibiri y'abantu manda kurangira nk'amavuta yo kwisiga cyangwa iki urya imibiri y'abantu ntisa imibiri y'abantu ntingana hari ifata n'ingoga hari n'idafata n'ingoga rera bitakunze nabo muzombarire ndabahindurire nuko rero kora abakunzi banje imiti ni myinshi na tikare ni myinshi eko ndabakunda muri rusange rero ibintu ndabifuriza ko bizaba bakorera kandi abizaba bakorera bajye muri commentaire muremesha abandi ati n'ukuri kuraje ibi bintu birakora gushinga naye ni byiza gushinga naye ni byiza gushinga nta abandi ati ibintu kuri umuti warankoreye ni byiza cyane suko none kugira ngo nabandi babyizere kandi nabandi baronke urya bakunze banje umuti nta wumenya umuti urangirwa n'uwundi kandi ubumenye burya nta kubwihererana ndabakunda cyane rero mugira muwa mwubahwe mugira ijoro ryiza murota abantu n'Imana mutimana n'abantu cyambere murota Imana hama murota abantu burya utagira abantu aho nyene ingorane hama murare neza sosura muri video zo kwirikira bakunzi banje mwese rero ba Jeanne TV aho mutumbereye hose ndabakunda cyane. Bye bye.